akoda mluyazi ke bafo ngiyayize ngisondela nje mina eduze kwesidumbu angisaphathi ukushaya thiwe ngibaxabula isidumbu hayi cha mina ngeke ngize ngiyenze leyo nto hlobo nje
awunuzwa ngayini qwa
hayi Siphamandla ungangitshela ukuthi nawe uyacabanga ukuyenza le nto le hayi bo ngeke ngize ngiyenze mina umzalwane mina Siphamandla ngisindi siwe siyenze thina le nto
ayihlangene nenkolo le nto
ihlangene nalike bo
singabona bamnyama usiko lwethu
Nakho ke sekuthiwa mina ngihambe nje sokugweni ke manje ngoba ngumuntu omnyama angeke Siphamandla mnikeze kahle inkolo yami ngino yaba
ezulwini ngakhelelo bani khona angikhombise eBhayibhelini ngibhale ngoba eBhayibhelini uthi isono lento
ayenzeke leyo nto Siphamandla ngeke ngikwenze lobo busathane yangizwa
khohlo angisakuceleke mfana wami ngiyakutshela
shaya isidunga sifile hayi ngeke ngiyenze
bomvelase bomvelase mesha elikhulu asinaso isikhathi
Ade ngikhuluma namaphoyisa lapha athi asiyenze le nto ngokuphuthuma nangokuphazima kwezo engakafiki umphathi wawo. Ngithemba ke seninomile ukuthi ubani ozoyenza le nto phakathi kwenu.
Yena, sesivumelene. Sinomfowethu ukuthi ubani ozoyenza le nto.
Impela sivumelene. Umdala uzokwenza.
Stop! If you dare touch this body, I will arrest you for tampering with evidence. This body belongs to the state now. You and you have to leave now.
Officer, please. Just give us 5 seconds. We will chase everybody away so that he can do it fast. I beg you, officer, please. Please.
No. CPC! CPC, come and take this body away now. Sergeant, you! Officer, you! Take this crowd back! Let's go, let's go!
Oh,